I'm just saying, I want you to realize that was game to you. I just, like, I didn't even jump or nothing. I just stood there.
Play shot and a two-way finisher.
Turns out they're like absolute gods. If you don't get it, pass out, and I'll just dang her. No. I can't right now. See, look at that, bro. It literally sold me. I don't know. But I have walk pack still. It doesn't work, but. No! I accidentally let go. Dang! Him. Hello? Yeah. Da 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 da